Adani, gambirin si koli, shilamulo chale, ke kani chiwelu zosi, chituluka konse. Chuluka kodindi wemaliki unena sabe umabandi wemwini mlaliki uchitaza chikololo mwini mlaliki upembe Tichitira mwano mlungu kodi Kodi ndiwe mnaliki Unena sabe umaba Ndiwe mwini mnaliki Uchitaza chikololo mwini mnaliki Upembeza mafano Chifu kwa cha Ake chiweluzo Chituluka chopindika Zuka we futuka Pazo ipaka na maso Wanirisa utumiki wako Ivazo wa wanzo mse Zusa zuzu la chenjeza Ama kanindi onyenga wo Aziwe kwiyo wa mlungu wa yandika Kodi ndiwe mnaliki Unena sabe umaba Chiweluzo Chituluka Chopindika Kodi ndiwe Mnaliki Unena Sabe Umaba Ndiwe mwini Mnaliki Uchitaza Chikololo Mwini mnaliki Upembeza mafano Chifu kwa cha Ake chiweluzo Chituluka chopindika